Reka dutangure ndabipfuriza Noweli nziza kuba Kristo bose yo bava bakagera kubemera Kristo mugire Noweli nziza abanywanye na cyane cyane ba BTV Burundi ndabipfurize kugira Noweli nziza mu miryango yanyu no mu banyu akana Yesu canke Yesu kabavukire mu mitima yanyu nuko rero amakuru yacu yuno munsi araza kuba arangwa n'amakuru amwamwe yagiye aranga inondwi turaza kuyaca hirya no hino mu bisata bitandukanye haba mu bijanye n'uburimyi ibijanye n'ubutunzi n'ibindi ndabahikaze rero mu kanya ce tuja mu idonido ryano makuru nuko reka subire ndabayikaze kuri mwebwe mwese muri komora dukurikirana nkuko mwagiye muvyumva muri runo mwaka haribonekeje abarimyi b'igitegwa cikawa aho bamenyesha ko kubona igisata cikawa caragiye mu minwe yabikorera utwabo ari kimwe mu vyatumye haba ikena ry'amafaranga mu gihugu hagati n'inkuru ya mugenzi wacu Benoit Sindayigwanya.
Amafaranga ariko arakoreshwa hagati mu gihugu ni make kuko igisata cikawa mu Burundi cashizwe mu minwe yabikorera ivyabo abo nabo bakaba bari baremeye kuzotanga amafaranga muri leta ariko ntibayatanga vyavuzwe n'umushikiranganji wa mbere kuri uno wa 30 gitugutu ibujumbura
ibivyikawa byo byo nokubiraba neza kuko ivyikawa les partenaires nkuko twabita kijya gihe partenaires technique financière batubwiye bati tubaha amafaranga mugaba kondisiyo yuko mu privatize ikawa twarabonye byakurikiye ku ikawa yaciye igenda inzima yongwe mu gihugu cyose kubera iki kwabo baronsera privatisation y'iyo kawa amafaranga bayatwaye na leta ikigira n'ikibazo uko isubira kwejekita amafaranga mu bene gihugu iki mbere nce ndagifatanya n'ibindi nibaza ko ari naco kibazo no mususanga dufise kubera yuko haravugwa ibintu byuka manota da ataboneka ibi byose nibaza bifatanye nibi kuko imyaka y'imbere yuko ikawa iba privatize chakane leta yejekita amafaranga mu bene gihugu iciye muri kampanye yo kugurikawa uno munsi c'est vrai twarari turarima tukaronka umwimbu ushimishije uduze mugabo uno munsi nta cadre nimwe leta ifise yo kwejekita amafaranga mashasha mu bene gihugu ni kibazo rero nibaza ko arico ari na consequence y'ibi yukucusanga amanoti en circulation ari make kukuravyo no munsi amafaranga dufisa nsirikirasyo na amafaranga ki date do 2018
nayo ko kibazo cashikirijwe n'umukuru w'inama nshinga amateka Gerard Ndabirabe kijanye n'amasezerano yo gucukura ubutare tereha Gervain Ndirakobuca asigura ko hariko harigwa amasezerano kugira ntiyazobemwo agahombo
wavuze kontra ya tererare wavuze na kontra iri hagati ya ARCTNITES izizo se ni kontra turiko turakorera ko ni kontra turiko turakorera kugira gukorera ko kugira turabe muri leta turabe investissement y'umwe wese yazanya ngahe ayo yazanye nangahe hanyuma aya maze gukuramo nangahe kugira byukuri ibe en kontra ganyaganya uwaje ku investisa ntahombe hanyuma na leta nayo nihombe kuko abene gihugu nabo niho bazeye uburaro n'uburamo izi rero ni ibikorwa cyo turakorera ko mugabo hashora guca hazi ikindi kibazo ti none muzobiheza ryari izi kontra ziraboshe uragenda ukayishikamwe indani ugacisa ugacusanga tribunal yo kuburaniramwo iri pari hajya winjiye indani uri kurakora iki ugira ushike ugacusanga hagera mifikasyo ugacubanza kugwana na mifikasyo
aho mwomenya ko umushikiranganje wa mbere yariko arasigurira imbere y'inama nshinga amateka na nkenguza amateka zikoranye ibikorwa vya leta yakoze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri ushira bibiri na mirongo ibiri na gatatu
tubandanya amakuru yacu ikigo kijejwe kugenzura ubuziranenge BBN muri uno mwaka cyarafashe ingengo yo guhagarika amacupa yagenewe gukora rimwe gusa agaca asubira gukogwa mu rundi rudandazwa rutandukanye ariko naho iyo ngingo yafashwe gushika kuri uno munsi ayo macupa aracyakora ndabasabe dukurikirane ino nkuru
Igo BBN kijejwe kugenzura ubuziranenge cagize urugendo rw'akazi mu bibanza bitandukanye byo mu gisagara ca Bujumbura mu ntumbero yo gukura ku isoko amacupa atabora yagenewe gukoreshwa rimwe nk'uko byashikirijwe na Professeur Severin Ndayikengera umuyobozi mukuru w'ikigo BBN.
Gira ngo tujye ku rugero rumwe n'abandi twasize imbere iki kintu cyo gukura amacupa akoreshwa rimwe mugabo ngahe wacu akoreshwa kabiri tukaba twifuza yuko icyo kintu twokirandurana n'imizi hanyuma aya macupa tugomba yuko nukuri ava muri sirikirazo kuko hari kigo gikoresha aya macupa de récupération abantu bakabifata nk'ibisanzwe kuko benshi baraba inyungu zabo baraba baronka amafaranga mugabo amagara yabene gihugu ntacababwiye
naho iyo ntumbero ari nziza ku magara y'abantu bamwe mu badandaza babibonamo intambamye
uvuga ati je ndatungagiye nje niyirigwiyeyo kigura sensa sisa
umuyobozi mukuru wa BBN asaba abanyagihugu gufasha muri ico gikorwa
ubu hagezaho guhamagarira yuko umurundi wese yofasha muri iki gikorwa ubu abantu baridoga ngo ducoye ibintu biki Tanzania babanza kubipima ntibishobora gushika iburaya ntibishobora gushika he byoshikayo gute uje ngaha ku isoko iwacu abanyamahanga bakabona icupa ririko marque ya BBN riri mu icupa kandi ariko harimo amamesa cyangwa amakoto
ico gikorwa cyo gukura amacupa plastique yagenewe gukoreshwa rimwe kikaba cakorewe mu irembo gico kigo aho bita mu Ruvumera ku isoko yitwa City Market benshi bazi kwa Sioni hamwe no ku isoko bita Kotebu ico gikorwa kikaba kizobandanya mu gihugu cyose
haribonekeje abadandaza batandukanye bidogera ibanki nkuru y'igihugu biturutse ku ngingo yafashe muri uno mwaka yuko atamuntu akwiye kurenza imiliyoni 15 mu gutora amafaranga yabikije ku ibanki yiwe kumusi canke imiliyoni 100 ku kwezi inkuru dukesha mugenzi wacu Ange Nekita irakotse
nyuma y'ingingo y'ibanki nkuru y'igihugu ibuza ko atashiramwe canke umuntu yemerewe kubikura muri banki amahera arenze imiliyoni 15 ku munsi ndetse n'imiliyoni 100 ku kwezi abadandaza b'ivyuma byo kubaka isima n'ibindi bikoresho bya nkenerwa bifise agaciro kanini ntibakiriye neza iyo ngingo abo badandaza bakavuga ko baranguza amahera menshi arengeye izo miliyoni 15 kuko n'imiburiburi ikona intere izana ibidandazwa ibizana ku mafaranga arenga imiliyoni 100 batumva uko bagiye gukora mu gihe byo gumuko kuko iyo bagiye kurangura atade nibabaha ngo bazoririhe ukwezi guheze iyo ngingo ikaba yasohotse ku igenekerezo rya 13/0 umwaka wa 2023
tubandanya ku bijanye n'abadandaza haribonekeje iduga ry'ibiciro by'ibifungurwa bitandukanye ry'agasakisaki muri uno mwaka bimwe mu byahungabanije abenegihugu batari bake n'inkuru dukesha mugenzi wacu Benoit Sindayigwanya
ibiciro by'ibifungurwa mu gisagara ca Bujumbura bimwe bimwe biguma biduga ibindi navyo ugasanga vyagumye uko vyahora aho televiziyo BTV Burundi yaciye nko mu isoko aho benshi bita kwa Sioni kuri uyu wa 16 munyonyo uno mwaka ibiciro by'ibiribwa bimwe bimwe byari byifashe uko gukurikira ikiro c'inyama y'umusoso cahora kigugwa 12,000 kwibe yatanzwe na leta ubu kigeze ku 16,000 ikiro ca canga canga no kuvuga umusoso canze n'amagufa cahora ku 11,000 ubu kigeze ku 14,000 umuceri w'umurundi waho rugugwa 3,600 ubugeze ku 3,800 ku kiro ubwoko bw'imboga bita poivro ikiro cavuye ku 2,000 gisimbira ku 2,500 naho biri uko hari n'ibindi vyagumye uko vyahora aho twovuga nk'intete z'ibigori ayikiro kigugwa 2,200 umuceri w'umutanzania ugugwa 4,200 ku kilo ibiharage bita jone bigugwa 4,200 ku kilo ivyo bita muhoro bigugwa 3,700 ku kilo ubwishaza bwumye bugugwa 4,400 ku kilo ivyo bita ubugoye vyo bigugwa 6,600 ku kilo hagataho ikiro c'ibiraya cahora kigugwa 3,000 ku kilo ubu kigugwa 2,500 ku kilo nayo ibitunguru bitukura bavuga ko biva i Tanzania ikiro kiri ku 4,300 icivyera birimwa hano iwacu ikiro kiri ku 3,800 byo byo bikabango vyaduze kubera ari mu gihe c'imvura nkuko bivugwa numwe mu babidandaza
bo ibiciro aha tugurisha 4,000 turuwasa aha turagurisha 2,000 wisa aha naho tugurisha inoti 4,300 byabandanije biduga uko tubimona twebwe kuko uko turanguye uno munsi siko turangura ejo turashobora kurangura uno munsi 3,000 ejo twaja kurangura tugaca tugurangura 3,500 ofete niduca tuguma tugurisha kwako nitwahora tugurisha ca dutegerezwa gushirako natwe inyungu tufate nk'ijana ariko inyungu nija hagati y'abiri canke ijana nija hejuru y'abiri oya ija hagati y'ijana n'abiri
ivyo biruko mu gihe naho igiciro c'igitoro kigabanuka ibiciro vyovyo vy'ibiribwa vya ngombwa biguma biduga ivyo bigatuma ubuzima bw'umunyagihugu abayabaye buguma buzimba uko munsi utashe
tubandanya amakuru yacu ku bijanye n'iduga ry'ibiciro bitandukanye n'ibifungurwa vyo mu mazu y'uburiro ngo vyaradugijwe kanini cyane abenegihugu bakidoga ko ivyo biciro biduga kandi amikoro abandanya ari make kuri bo n'inkuru ya dukesha mugenzi wacu Elvis Munyaneza
ibiciro vyo mu mazu y'uburiro vyariyongereye bamwe mu bayaze n'imonesha kuri BTV bavuga ko ubushobozi butaki bashobokera gufungura uko vyahora bagasaba ko ibiciro vyogabanywa
kare ngaho araza kiri injyana z'5,000 ukabaho umunsi ukahera ngubu asha ubu henshi urabana hano barurira igihumbi ugeze cyo igihumbi hoho ntacu kurayo usanga mu nda nyene zanse usanga bisaba ko urya ugasani nka bubiri b'igihumbi nayo ugeze ngo ujye utuntu tujyoshye hoho ntibikunda nayo akanyamakwa kuko twari bagiye
dadepa raporo y'ubuzima bwahawe ujomuri nyene bubayo ndatiratsinze cyane kuko nk'ubu tugiye kuraba nk'umuntu w'umugabo nze kugira ajye basi ashobore kubandanya nk'urugendo bariya nka demire naho ni restora zitoya ziri hasi cyane nakuvuga ngo ajye ahage ni 4,000 yo sanga ariye nadakorera ku munsi
abakorera mu mazu y'uburiro bo bakamenyesha ko vyaturutse ko ku masoko ibiciro vyiyongereye
cyo cyane kuba cyariyongereye siyongereye kubera uko kuntu injya zaduze uko twahora tuzigura ubwambere ariko turiko turazisoma ni nacyo gituma ubwambere umuntu aje agasaba injya za sengsa nk'ikiro cy'ibijumbuka kiri kuri sengsa kitaraduga ubu turiko tugura nefsa n'umuntu asabye injya aje kwitura akagusaba injya za sengsa waramu ariko ubu ntibishobora gukunda kuko urabye nk'amahera turiko turagura ikiro cy'umuceri basi wanyuma ubundi turamire uwanyuma wo hasi rwose
tuba turaraba ukuntu twarura twara ku mafaranga 5,000 ariko kubera ibintu byagiye biraduga twaciye kuduza kandite yo kwarura kuva izo twarura amafaranga 5,000 twarura 700 kubera twisunze kare ibiharage twaciye kubera nkuri 8,800 ariko ubige 3,300 amateke twashaka kwankura amafaranga 8,000 9,900 yaba yasaze ariko ubu ni 17,800
ivyo biruko mu gihe ibiciro bitera vyiyongera ariko abanyagihugu bo bakavuga ko amikoro aguma ari make
tubandanirize amakuru yacu mu bijanye n'igitoro mu runo mwaka haribonekeje ikena ry'igitoro ryamaze ikiringo kinini cyane na cyane cyane haribonekeje ikena ry'igitoro cyo mu bwoko bw'amazutu bimwe mu byatumye kwiyunguruza bigora na cyane cyane hano mu gisagara cya Bujumbura n'inkuru dukesha mugenzi wacu Ange Negrita irakoze
ibitoro byo mu bwoko bw'amazutu ntibiriko biraboneka neza mu gisagara cya Bujumbura ivyo bigatuma ukwiyunguruza bitoroha imbonesha kure yanyu ya BTV ikaba yashoboye kwishikira Kumastasiya mwamwe muri komine Ntahangwa hamwe na komine Mukaza ni muri meri ya Bujumbura. Aho twaciye hose wasanga imirongo miremire y'imodoka irindiriye ko ironka igitoro. Aho twahereye mu Nyakabiga ya gatatu twasanze amamodoka atonze ariko badafise icyizere ko bashobora kuronswa ayo mazutu. Umwe mu bashoferi twaganiriye yatumenyesheje ko akazi kabo kahagaze ariko ko bafise icyizere ko bagiye kukironka kugira babandanye n'akazi kabo ka misi yose. Kuri stasiyo iri mu Kigobe hafi iyo ku macuniro twasanze imodoka nyinshi zitonze ariko hoho nuko bari batanguye kugitanga bamwe mu bagitondeye bobo bakaba bafise amakinga yuko kihava gihera batarashikirwa. Ahandi twaciye ni muri zone bwiza ku mastasiyo bita King Star hamwe na stasiyo benshi bita kwa Yusuf aho twasanze amamodokari atonze imirongo atacyizere yuko bahava banakiro. Urugendo rwacu twarangirije mu gisagara hagati kuri stasiyo iri ku ibarabara Chose Prince Louis Gwagasore aho hibonekeza imirongo myinshi y'imodoka irindiriye amazutu. Naho bariko baragitanga wabona ko uruja n'uruza rutari rworoshe hagati y'imodoka zikoresha amabarabara nka Avenue de la Victoire Chose Prince Louis Gwagasore hamwe na Boulevard Patrice Lumumba. Igitoro c'amazutu ni nkenerwa cyane kuko imodoka nyinshi zo kunguruza abantu nka Coaster nizo zikoreshwa ku bwinshi. Amamodoka atwara abana ku mashuri hamwe n'ayakura imfungurwa mu ntara zo hagati mu gihugu.
Kuri icyo kibazo cy'igitoro umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba yarahumurije abenegihugu mu kubamenyesha ko igitoro kihari habuze abaja kugitora. Ndabasabe dukurikirane nyine icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye.
Ni tureme twari twarose gusa abantu bashaka kudutobera baradutobeye turabaha amahera y'agaciro ntibazana bacagenda barisinzirira. Ubu rero byatumye igihugu duca tuva tuti tuvyifatire mu ntoki hanyuma burya abonyene batoba barabanje kudutobera nyene barana. N'ubu rero hajya tuguma dusiganwa turekana ku kajisho kuko bari baramaze kugira umutima ntazi ingene no wita. Ubu rero abantu bazaza baragaba tugira duhamagare abashaka gucuruza igitoro bose babizemo. Kuko igitoro ubu turagifise hakenewe abaja ukizana kubera tutari bwubake ububiko bunini ngaha mu Burundi bw'igitoro twarakiguze tugishyira aho twakose hajya muri Tanzania. Nuvuga wewe uraza ugatanga amahera ugacuza kukizana.
Abadandaza b'amatike y'indege n'abiyunguruza bakoresheje indege nibashimikijwe n'ingingo yuko ayo matike azohora agugwa mu mafaranga ava makungu hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi kandi ayo mafaranga ava makungu ataboneka. N'inkuru dukesha mugenzi wacu Jire Boris Ingabire.
Nyuma yaho hafatiwe ingingo yemeza ko abakeneye gufata ingendo zija mu mahanga bazohora bariha amatike y'indege mu mafaranga y'amadolari y'Abanyamerika hamwe n'amanyaburaya. Abadandaza amatike baridoga ko iyo ngingo ishobora gutuma n'abahora babagurira amatike bazohava baza baraja kuyagurira mu bihugu bibanye canke ku mbuga ngurukana bumenyi bishobora gutuma hazamwo ubusuma. Umwe mu bakora mu nzu zidandaza amatike yavuganye na BTV vuga ko iyo ngingo batayakiriye neza.
Ingingo igira kudufatira amaboko umugongo. Abarundi dusanzwe hari ibiciro bigomba biduga bisanzwe hari ubukene bw'amafaranga. Rero iyo ngingo rije ibyunyura kubera twebwe Abarundi twaratura amarundi bitazoha amadolari. Urajya no kuri konti tukakigena yaya ugasanga nawe baguha nk'aya ngaya tugaruke. Hama abantu twaba dukora mu majansi nayo Abarundi bazora amadolari bareke kuvoyaje hama natwe
n'abasanzwe bakunda gufata ingendo bavuga ko bitagiye kuzoborohera kuko amafaranga mva makungu atoroshe kuronka mu Burundi muri kino gihe.
Iyo ngingo twakiriye sinumva neza ni nabi ngabo ingingo yifashwe haba ariho ibyiza bimwe bimwe gusa ku bantu biyunguruza nibaza ko iyo ngingo idashobora kuba nziza kubera icya mbere na mbere bazi ko ikibazo cy'amadolari na devize ngaha mu Burundi kigoye ikintu kigoye kuronka aho uja hose bazi nabo by'amaforex umuyaguha hanyuma nabo baguha nabo baguha udashaka umva nabyo cyangwa nk'ibihumbi nka bibiri gusa bitatu gusha kuri bitanu ukora urangura nk'ibintu by'amahera menshi kenshi umva ko bisaba ko kumukenera yandi uza gusanga rero barugiye dufashe usanga amahera ahera mu bitike gusa ari baguhaye ugasanga kubyuzanye nta nyungu uri kuraronka cyangwa uri kurabonako rero urumva rero mu gihe havuze ko no kugura amatike uzogura amadolari ahamba n'ikindi kibazo kindi kuko batworohereza tukareba mu marundi hama duke yabaronse bajya kudukoresha mu gihe rero bavuga ko uzoriha amadolari atanatu yakura urumva ko iyo ngingo igoye
icyo bose bahuriza ko nuko leta yogira icikoze kugira abafata ingendo bose boroherwe
ko nasaba ko ibintu bisubiramo canke bazene nabo izindi ngingo zindi canke ibindi bintu bateguye byo gushobora korohereza abo bandi mu kuronka amadolari bazaba bashaka nambike yonyine yuko tuzoriha gusa bikaguma uko byahora ibyo tworohereza mugabo mu gihe wofata urundi ruhande ko mushobora nako korohereza bakeneye bakaronka bashaka cyangwa basabye aho ubone ibara amahoro menshi
abarongo aya makompanyi nibaza ko leta yabo bavuganye bosubira kandi bakagenda bakerekana iyo ngingo bavamo bakabanza bakaniga ko bakayirangira bakabona ikintu giye kuzanira Burundi
mumenya ko iyo ngingo yatanguye gushigwa mu ngiro kuva kuri no wa 27 Nyakanga umwaka 2023
tubandanya n'amakuru yacu abakozi ba leta ngo ni bamwe mu bafasha kugira ubusuma bwo kwiba leta bivuga na nyenicubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye n'inkuru dukesha mugenzi wacu Benoit Sindayigwanya
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye avuga ko abakozi b'igihugu aribo bafasha mu busuma bw'igihugu
abakozi b'igihugu aribo bafasha mu busuma bw'igihugu n'abarwanyi ubwo iyo ndiye hasi cyane nende ufamiliye ubundi hatari zaranuye ndetse cyane aza masama nteshije muri hope gusa kuko yapanga ngo kapya bakamuka nubwo ndaje kumuri kumara barahinyi anyura mu zokiri muka mumeje ko ntaje ngo ndipo ndariga muka muzobona inkoni kabisa n'abakitabu hezo kumwe Na hindi sila. Mwagali ya kazi na. Jena mwene na kakiri ya wikri ya tali mwani. Na wongonga fahidari kwa hile. Afizo ya kanga. Na chwa ni mwena. Jena ya ndo ujewa fiskalisi ya mwutimu. Mwene za kukonuro na ane chansi. Kwante, expertise. Nuri kile kute na ujazi kwa fitiye. Yuse na wongye na kababa. Chene kwa ujazi.
Komiseri mukuru wa OBR Jean-Claude Manirakiza nawe arerekana ubusuma bukomeye bukogwa n'abatanga kori kandi ngo baramaze no gufata abatari bake
bakagabanya cyane igiciro bagurisha ko kugira TV yabakiriye ibendo bikunde mbere bazogaruke gutora iyo barishe bakirangura dosiye zakozwe zijanye n'ubusuma bw'uko muri duwane zabaye igihumbi n'amajana icyenda na mirongo itanu n'indwi izashe zigwa muri forode ya duwane izakozwe ikibiriraho zaciye ziba mirongo itatu na zibiri haca hagaruzwa amahera ya baba miliyaridi zibiri
mwomenya ko uno munsi wahariwe umutanga kori mu Burundi uhimbajwe ku nshuro y'umunani hano mu gihugu cacu
amakuru yacu tuyasozerere mu byagiye biba hano mu gisagara cha Bujumbura nyuma yuko umukuru w'igisagara cha Bujumbura yafashe ingingo yo guhagarika urudandazwa rwo mu ibarabara ubwo rudandazwa nubwo guhagaritswe haracariho bamwe bakirukora mu kinyegero ndabasabe dukurikirane iyo nkuru
Nyuma yuko umukuru w'igisagara cha Bujumbura asohoye itangazo ry'uko bibujijwe gukorera urudandazwa hampande yaho z'isoko nkuru ya Bujumbura no mu mabarabara iyo hagati mu gisagara aho twagendeye hampande yahoze iyo soko ukiyashika ubona wakigwa n'isuku bitandukanye nuko hari hamaze iminsi hameze bahakorera ariko abo bahakorera akaba ataho bagiye kuko harimo bamwe twasanze bariko baradandaza mu kinyegero no mu mabarabara bikaba byaruko twagerageje kuganira nabo batubwiye ko batagararije itegeko ahubwo batagira iyo baja kuko n'amasoko amwe amwe bama bababwira ngo bajemwo bagenda bakabura ibibanza aho barose bakaronka ibibanza bisumba agatahe baba bafise
babuze ivyo dukora turabuze ivyo dufata n'ivyo tureka abana bagomba dufane n'inzara kare twahura twiruka abana bakarara bariye ubonaho biranse abana bagomba batangure kuvyimba amatama ubona tugiye kubaho gute
twebwe na metaye dufise kuko turabantu bato bato twashobora kuba dufite nk'ibihumbi 30 tukaza mu ibarabara ariko nkaho onye kubera ibyo bibanza bisaba amahera menshi nitwashaka kuronka amahera twashaka gutanga mu kibanza
Ababyeyi bagasaba leta ko yo baronsa aho bakorera basi bakaza barabatoza amakori ngo kuko ataruko abana babo bazoca bijwe n'ikigoyi
ni batwerekano dukorera basi dukoranire batwereke isoho dushaka gukoraniramo abantu bato bato dufite imitahe kuko umugabo ntaje ashaka kurondera wenyine ngo bikunde twe twaradufashanye umugabo ntibizokunda urumva umugabo azahava siga dutanye n'abana ko turi mu nzu y'impanga
ni tureke itaturese naho iduhe imitahe ikwiye kugira ngo turonke amahera yo gukota ibibanza Uko naho umwana yogora toroka icyo tumuvuzamo bisaba ko umuntu ahabasha dandaza umubiri kuko byase byo twariko turadandaza
ubwo rudandazwa rwo mu mabarabara akaba atari rya mbere rubujijwe ariko bakama barubandanya
akaba ari no ngaho duciye dusozerera ano makuru amwe amwe yagiye aranga uno mwaka tugira dusozere ndabashimire mwebwe mwese mwariko muradukurikirana ndabibutse yuko BTV Burundi mubandanya muyikurikirana kuri Canal Plus kuri Chene amajana 396 kuri Star Times ijana 96 canke amajana 781 bivanye na decodere ukoresha ndabibutsa kandi ko mushobora kudukurikirana ku mbuga ngurukana bumenyi kuri YouTube Facebook TikTok Twitter n'ahandi hatandukanye imbere rero yuko dusozera ano makuru nongere ndabibutse yuko inundwi twatanguye gushika ku munsi wa gatanu tuzogenda turagaruka ku makuru amwamwe yagiye aranga uno mwaka reka nongere ndabifurize kubandanya mugira ibihe byiza mu miryango yanyu muhimbaza neza Noweli ibabere nziza mu buzima bwanyu no muri byose mukora imisi yose na hose murakoze